Aqa, ufunda le ncwadi nzabe sengekho. Mama, khani benesibindi sokuxela le nto. Usu, ukhumbula uba wamvimba uncedo. Diye, emama wam ongadizeva imbeko ncisi. Itorhwana ngezihlaba yintetho ndayitha. Andindoda yakho utsho umyalezo uxathise ngekhabhathi. Ufuna ulile ufunda le ncwadi akanamazwi. Ngokothuka uzibone sevuka phantsi unqwenela amanzi. Ile nyanisi mgqiba phakathi uqhubeke wayifunda nangona ingamphathi kamnandi. Ithi, andikusoli mhlawumbi uzawuthi ndilihule. Ndi mlumkileyo ungazophinda abuye. Utatomtsha uthuze mna wanele nguwe. Anakwazi umshara nawe sowundiqonde masidunke. Nasiphambili uzungaphoswa qhubeka ufunda uxhathise ngekhabhathi. Uyancancazela ufunda le ncwadi akanamazwi. Ngokothuka uzibone sevuka phantsi unqwenela amanzi. Ile nyanisi mgqiba phakathi uqhubeke wayifunda nangona ingamphathi kamnandi. Ithi, use wamhle namdambone o wathi uyandithanda sandikwazi uthi no. So kwaba njalo namdahamba ngeflow. Andifuna ubona amanyala so we better go. Sintlantla thisimkhadi ungaphinde usifowunele. Siphaka thethandweni ungadubi usifowunele. Kuba ndisonqena ukuxelela ndithe masikubhalele. Ozi ithobileyo yintombi yakhe ikhulelwe uxhathise ngekhabhathi. Uyalile ufunda le ncwadi akanamazwi. Ngokothuka uzibone sevuka phantsi unqwenela amanzi. Ile nyanisi mgqiba phakathi uqhubeke wayifunda nangona ingamphathi kamnandi. Ithi, mama vuma ndithengiswe nguwe. Kumbula uba utata wabulawa nguwe. Waye ewasithoma cause ngubutshita. Kwa akutheni khona uzungayoyomfihla yazi. Uyandicapukisa sakuzile nozila. Hey, uyawukhela nini naxilongo lesixhenxe. Kule ndlu katata alamuva ini elikrekre. Uchoko uncokoncinco zam kuba nenqene zinxenxe. Ndilelikroba liqhatshazela xholeka kasixhenxe. Uxhathise ngekhabhathi uyalile ufunda le ncwadi akanamazwi. Ngokothuka uzibone sevuka phantsi unqwenela amanzi. Ile nyanisi mgqiba phakathi uqhubeke wayifunda nangona ingamphathi kamnandi. Ithi, ncukunguyela ude waphuma egusheni. Lo tata umtsha waye wandihlwengula ngenye intseni. Wathi uzandibulala ze ndiye emapoliseni. Mama zangulibhileve wawusemathandweni. Akubuhlungu uhlwengulwa suku nasuku. Be endizama ukuxelela mama usundifake induku. Lo tata umtsha ngesonto wandihlukumeza neqhela. Laqala uthando nam ndaphela ndisifunela. Akulo ndize besimhlala ndiphele ndikhulelwa. Ya, use wamhle namdambone o. Wa, athi uyandithanda sandikwazi uthi no. So, okwaba njalo namdahamba ngeflow. Kuba ndisonqena ukuxelela ndithe mandikubhalele. Ozi, ithobileyo yintombi yakho ukhulele uxhathise ngekhabhathi. Ukuqingedolo ufunda le ncwadi akanamazwi. Ngokothuka uzibone sevuka phantsi unqwenela amanzi. Ile nyanisi mgqiba phakathi uzibuze ziphendula. Ujonge le ncwadi akanamandla nangoku uyikrazule nzima incwadi. The novelist, but ten o'clock, shake a
masako, jamba pentinaco, dictatelin do taco, they turned into taco, just turned his tender saco, dimino miaco, jamba pentinaco, dictatelin do taco, dimino miaco. Ndihamba apha endlini yakho ndikuthathela indoda yakho ndiyayithanda indoda yakho ndiyasithanda isithandwa sakho ndim indomi yakho.
Uvala indlebe ukhalelwa ngamazwi kushiyeka isolo seyikrazula incwadi
yakho.
Ten toko kushekela masi kusheki solo seyikrazula incwadi. Ukuhlukumezeka kwentombi encinci kwadala esilingo sencwadi.
Dokotela Flow,
Dokotela
Zeyisemaqhosheni,
Zeyisemaqhosheni,
the novelist,
the novelist.